mara ya kinone go wadwa kino sani pokane ni nyaka chito bu. Kuro bang to neno, no miye chunyi lit. Mabe manomeda chir mang'eny mundo miya ambe adhi mundo pima mundo kik dala dong ma ok ng'ato dong'i. An gi nyithindo ang'wen. Pok opimgi. Kech aneno kopimgi to ginyalo bet mana gi kaka an bende nabet. Gombo man gi ne nyithinda gi e ngima makiny onego gibedie ngima mo maber.